Hello hello bakunzi ba Flipji TV bakunzi bacu bakunzi mudufise ku mutima tubafise ku mutima turabaramukije mwese abadukurikirana bari hano mu gihugu cy'u Burundi abadukurikirana bari hanze y'igihugu cy'u Burundi shatse kuvuga ba OG Flip bose aho bari nibubahwe kandi turabakunda cyane so ni MP promoter MP the big dealer the game changer igikoko n'ayandi menshi ushobora kumpamagara bivanye n'urubuga unsanze ko ndiko ndakorera ko so ndi kumuna MC Blizzo behind camera mu kubahereza amasanamu ameze bien arongoroye atayerere nimwe irimo so ikiganiro ni cyakindi nyene ni gospel time show murabona ko ndi kumwe na bamwe mu baririmbyi mu ba rapper basanzwe bakora umudiyo wo guhimbaza imana nkuko mubibona ni babiri ariko reka tubahereze umwanya kumbure bashobore kutuyagira amwe mu makuru yabo bimwe mu bikorwa vyabo mubashe kudutega amatwi rero tugiye kubahereza inkuru iramvuye bro gute gute
Africa bis
meze neza
meze neza
ndabona mu sabien umuraberewe brother gute
ni mahoro cyane
ugwe neza
cyane nawe nizereka sawa cyane nawe
cyameze bien kubera iki abarimbye muri gospel mukunda kubegwa iyo mwambaye vraiment udusanga tayerere irimo ndabona sagara gapira kameze bien agashereti
si twebwe nyene usanga nyene ari ubuntu bw'Imana
mugabo antuka nimye yatuka ari ubwo ubuntu bw'Imana mugabo hakabaho n'igikorwa umuntu aba yakoze kugira ngo ashobore gusa neza
yabiriye nyene ivuga yuko turabame n'abaherezi urumva nyene umwana mwamategeze kwambara nk'umwami tegeze kuba tuberewe nyene kanya kose ya
aho ndumva ni bien tutarinze guca kure rero murashobora kuturamukiza abakunzi bacu abari ko baradukurikirana muri kano kanya kuri Flipji TV ampereye mu buryo bwanje
ya abakunzi ba Flipji TV ndabaramukije cyane nitwa Kefa murakoze cyane
ego nanje ni Fisney ku mazina ama abakunzi ba Flipji TV nkuko muri ko muradukurikirana turashaka yuko nkuko mutagura ikigariro natwe muze guherana muze kugihezanya natwe mwe mudukurikira turabaramutsa cyane ya
So muri byinshi rero twari tugiye kuvuga nagomba mbanze ndabasabe akantu kamwe nagomba ndabasabe freestyle numvise muri abaraperi kandi n'abantu benshi baramaze kumva ibikorwa byanyu ariho n'indi ndirimbo nshyashya ariko gusohoka abantu bamaze kuyumva muramaze kuyumva ariko bagira abanze batwakire batwumvishe impano zabo n'ingene bahibongoza cyanke impano zabo uko ziteye uko ziremwe
mu buzima nakuzi ntazi iyo ndi kongana kujya ku mwana muto byuka je kwikinira n'imvira bya ziza kubaje ama kukaribo toma na kenshi tukaganira ibyiyumviro byacu byari uko twogumana dutera inkuru imibabaro tukibagira ubwo ibyo byose ntugire byaradushikana kukugororo kwango tuyumve tuyakira
ego mama tugire kwirigara ubundi mwanya ngo kusanya yo kubaya ntihaca kanya hataje ubuduhitana biga majonjo tende tuje gupariya
tubona kandi bwo buzima gukata bunitwa ni bwo bone nk'inzira idushikana mu muco tuva mu mwijima tukidemesha ku mutima tukanarema
now narakiriye yandi makuru ambwira yuko ubuzima butohereraho no ijambo si ry'abantu bakuru ntibiraba imyaka ahubwo ni ufise uhoraho bro ndakwibira kandi gakuru nambuga ihema niba udesidange nubaho no ntibumvirize cyane amakuru yaho hanze kuko yoyo yo guhambuka vaho umuntu ni mpemu umuntu usiki kibiri ni mpemu ifise umushahi kaba muri uwo mubiri cyakira iby'impemu ntibwishinga iby'umubiri ntuzohavusa ngo wari kubibira mu mubiri abandi bogwara
wowe wisharamiye
inzira zokwa
izawe zikurindiye
abandi byokwanye
izawe bigukundiye
ntibivana nawe n'ikimazi we watangiwe nanje nuko niko mbayeho muko nakiriye Yesu aranduhura imiruho inzira zanje zose zamuzunguruka ko mugiza nje zose ubuzigenda zimugana ko yes
yeah yeah bro muranyise kabisa muranteseje ibintu bimeze bien n'irya mbere nkwiye n'abaraperi bakarapa mu guhanahana muri buno buryo benshi twakunda guhura ariko ntibabikore muri buno buryo so ni song shasha muruka gusohora mbega icyumviro cyavuye he mbega title ku bantu batarayimenya mbega title indirimbo yo bayitwa gute
ya indirimbo yitwa ubuntu ni titre yitwa ubuntu jase twashatse kuvuga ubuntu buri ku buzima bw'umwana w'Imana
bisigura ko iyo title mwafashe ubuntu nijamu mwakuye muri Bible hamu muragiga ko mwongera murari hinyanyura mu mudiho burishira mu mudiho maze turonka ijwi nkari rya igize nkari
bon ku kintu cerekeranye uvuze kuri title ndirimbo musanzwe twamaze kugira ide tugitumaze kugira ide turavuga urazi yuko umuntu kugira kizwe arafisa ntaba yaravuye muga kandi no gukizwa no gukiza ubwavyo n'ubuntu umuntu agirirwa n'ubuntu bw'Imana tugirirwa navyo se Bibiliya ivuga ngo ntibi navyo nyene ngo ntibiva kuri twebwe urumva n'ubuntu nyene twatwagiriwe rero ubwo buzima nyene twabayemo muri kahise n'ubuzima cyo duhitamo cyo tubamwe buge ndirimo uri kora yumva ifise parti z'ibiri iravugamo parti imwe tutarakizwa ikongera ikativugamo parti tuba twamaze kwakira ko umwami Yesu umva ubwo buntu twamaze kugirirwa rero indirimbo twarayimvire nkuko turaje muri studio dufise ni na title yindi atari ubuntu muga tumaze kugera umva twari kutuvuga ubuntu muga tumaze kugeraho indirimbo niho yatiye twagiye kumva nyene ibereye title ubuntu niko kukironka rero ijya title yasohotse ari ubuntu yes
aba mutamugira icyumviro cyo kwikorana no mu baririmbyi baririmba R&B nakuvuga ko benshi basanzwe bazi Landry Petre mbega kuki butiyumviye ubundi muririmbyi basanzwe baririmba nabo nyine gospel ariko bakiyumvira Landry
ya kuyumvira Landry kwanza twararavye indirimbo yacu ukuntu ipanze ngene imeze turiyumvira ku bantu just boshiramwo ijwi ryabo kugira indirimbo isohoke imeze neza turiyumvira nyine kuba ku makote yose mugabo turumva ati Landry agiye mu yindirimbo byo bintu byiza cyane ndase kubera turazi nawe ingena akora ibikorwa vyiwe ku makote yose twarakoreye ko nivyo ariko mugabo twashimye nyine kumva twakorana na Landry Petre
bisigura ko muri cyo gihe mucya muronka ijwi giza nkari rya ku bantu batarayumba ni ubuntu murashaka kujya kuri YouTube mukayisanga ko mukandika ubuntu mucya mubona ni bye Fesnel and Kefa featuring ni Landry Petre iyo ndirimbo iraryoshye cyane ku muntu atarayumva vraiment urahombye rabusimbireyo so turumva yuko mwakoze neza kandi mufise ibindi bikorwa mumaze gukora ikibazo cyamunagira mbaze ni gute mwisanze muri mu muryango abo muri GGC amwisanga murezwe mwishengero mbega vyagenze gute ninde yazanye cyiyumviye
oh bon sinovuga ngo ninde yazanye cyiyumviro bon ni vyampwe muhera mugabo ukuntu byatanguye twari yari 2017 hama twari dusanzwe turabagenzi kuva kera twarakuranye hama tumaze kugera kandi twari dufite n'akakano ko kuririmba nyine mugabo vya bindi byo kuvuga mu site twipowera hama tumaze ko rero kuba twatangaza yuko twanakizije n'umunsi umwe twakiri umwami Yesu umunsi umwe
yego
ya umunsi twakira umwami Yesu yari umunsi umwe nyene hama cyatu batutanguye uko nyene kandi twari twinjira muri eglise dusanzwe turimo none umunsi GGC hama tumaze gutangura cyane duhagurutse tudevelopa re yangabirano dufise yo kugira ndo kuririmba niko guce dutangura gukora music guhera uwo munsi nyene indirimbo yacu ya mbere umva twayisohoye muri 2018 twakize 2017 muga 2018 niyo twaciye dusohora indirimbo yacu ya mbere tumaze gutangura gukorana as a team yeah
indirimbo ni umwami niyo ndirimbo ya mbere mwahereye ko cyanke hariho n'izindi mwakoze zitarajya ku rubuga rwa YouTube
bo indirimbo n'umwami siyo twahereye ko kubera ava yuko turirimbana umwami hari indirimbo nyinshi twaririnze mbese twararirimba kera tutarakizwa mugabo ivyo nyine ntitubishira ku mutima cyane kuko vyari bikorwa nyene tutazi ariko iyo biriko birajya ariko hari indirimbo nyene yindi twatanguriye ko atari n'umwami mugabo nyene ubu twata n'umwami niwe yagiye gushikamisha nyene bikorwa vyacu
n'umwami ubwo iragiye kuri YouTube abantu barayishima vraiment twasanze ari igikorwa cyiza dusanga hari n'abantu benshi bagiye barandika amakomentari bivanye nicyo bakiriye mu ndirimbo bivanye n'ama message yasanzwe yatekiye muri iyo ndirimbo mbega iyo dushatse kuvuga ku bantu batarakira umwami Yesu Kristo mbega naka ikabanga mwubibira twumvise uko mwisanze mu ishengero murakizwa mwongera mufata zangabire zanyu mwari mufise zo muri quartier murazi developer mwongera muzikoramwo igikorwa cy'Imana cyo guhimbaza Imana mbega niri hatandukaniro riri hagati y'umuntu atarakizwa atarakira umwami Yesu Kristo n'umuntu amaze gukizwa.
Bon, ikintu novuga ku muntu atarakira umwami Yesu canke n'umuntu yamwakiriye itandukaniro rihari niri hari kandi niri nini cyane. Kuko naho wobona umenga uri ngaha nyene ukunyene nta mwami ufise canke uvuga ati ngo sindatura umwami buryo umwami uramufise nyene. Kuko utaganzwa n'uyu uganzwa n'urya. Udahisemo rero kuganzwa yego ni babiri. Ntavyo kuvuga ngo ngo ngiye ngo ndi hagati na gati ntibikunda. Utaganzwa n'uyu uganzwa n'urya kandi simpaka urumva namba utabizi. Sindagukonsera kwakira umwami Yesu. Sivyo. Umuntu wewe atabizi urumva atazi ngo je sinzi umuntu antwara canke ibiki. No sindamukonsera kwakira umwami Yesu. So ni indirimbo yacu twahise ni umwami kuko Kristo nyene niwe mwami wo gushyirwa hejuru kandi niwe mwami wacu atuganje. Nakubwiye ko yari mu gihe gitonya tumaze kwakira umwami Yesu. Nta yindi ntuze twari dufite atari guhayagiza nyene uwo mwami twari tumaze kwakira kuko twari dutanguye gutahura by'ukuri uwo mwami uwo ari we. Yacu tuvuga ati reka ari natwe tubipataje n'abandi biciye muri ingabirano nyene twaronse. Ya rero ndatumirira umuntu wese uba atarakira umwami Yesu. Ni ikintu kiri irija cyane, ni ikintu cyo kwihutirwa cyane bo kwakira Kristo nk'umwami wabo n'umukiza kugira bashobore guhindurirwa ubuzima nk'uko natwe byatugendeye. Yes.
So mu cyamo bona ko muri Kristo hariho itandukaniro ry'umuntu agendera mu by'isi ndetse n'umuntu amaze kwakira Yesu Kristo. Twarabonye mu commentaire y'abantu benshi baravuga ati ibikorwa ni byiza ariko turakeneye amasanamu. Mbega akefa na Fesnel, mbega Fesnel, mbega igikorwa cyerekeye video mu gitegura gute igikorwa cyerekeye amasanamu ko mbona hari abantu benshi bifuza amasanamu ariko ntibayaronke.
Ya icyerekeye amasanamu y'amandirimbo ikintu cya mbere novuga suko tutabipanga muri projet zacu ariko turabipanga mugabo nk'iki gikorwa gishasha cyoco turiko tugipangira nyene clip mugabo nuko twifuza ko yosohokana n'amasanamu ariko mu gaca tumanza tuvuga ati reka dusohore iyi audio mugabo mu mwanya mutonya cyane amasanamu nayo murayabona nyine kuri YouTube channel yacu.
Sigura ko ikibazo cy'amasanamu si kibazo ahubwo ni ikibazo cy'umwanya murindire ko igihe kigera hama mugakora amasanamu muri abaraperi mwese mbega nta mu R&B se arimo.
Bon jeje nkoraka R&B gato muganye ndifo muri rap ego R&B urumva niyo mpamvu ushobora rimwe twitiza nkuko twaci dukora kuri re twikora kuri R&B. Ya ego
so igituma mbagiye kino kibazo ni kubera ko nzi ko abaraperi benshi hariho benshi usanga bazi gukora bazi kuririmba R&B mugabo ugasanga bafise ikintu kimwe gusa bifokasingamwo ariyo rap. Nagira save turirimbira karindwi gato nimbarega chorus maze kwandika cyanye karirimba gato maze kuririmba ukaririmbamo R&B.
Eh ni byari ibintu ubuzima bunshisha burura abagenzi banje nibo birigwa banyicambona se ubwayo ubuntu burantwikira buramindura mama ubunda ganje confise Yesu ntacyo ninona. Ni nona oya nacho ni noni ni nona na ni nona oya nacho ni nona.
Yeah yeah. Ah brother urumba yo kaje kurimba rero kifa
yo bro
kifa none fisne arazi kurimba R&B muga wewe ntayuzi.
Bo je kwanza sini ego R&B ni nziza mugabo je ndakorera cyane kuri rap ndumuhapere nyene ndinjira ndani cyane gusumba R&B nyene sisanga ndiko ndayo umwanya cyane.
Sikura ko ikintu wakuriyemo umamo ni rap gusa nta kintu.
Ya
ndayo barapere mihereza amashyi murumba yuko mubisaba cyane musanzwe muri kumwe mu gikogwa. So ni indirimbo similar indirimbo numvise imeze fresh itwika ifite umudiho mwiza kandi nibaze ko ibikorwa byanyu murabyicarira mukabifatira umwanya kugira ngo mushobore gutanga ama resulta ameze bien. Mbega ninde mu producer abakorera ama audio kugira ngo n'abantu bariko baratwumviriza bumva ama resulta meza aho ava.
Bon audio sinovuga ngo numwe mugabo nk'indirimbo ya ubwa mbere iyambere iyidusohoye ubuntu niyo twakoranye na GN muga izindi twari ko dukora n'umu producer yitwa Eric Green numproducer bizi kandi akiri muto cyane akorera muri Orion Music ni studio iri mu Gasenyi niwe twari ko turakorana muri iyo minsi ya mbere kandi ari tarantiwe nyine ari tarantiwe kandi twabikorana neza yego niwe twakoranye n'umwami niwe twakoranye simila iyi nayo urumva twayikoranye na GN yes
bisigura ko igikorwa cyiza kirivugira ibikorwa byiza birishikana ku rundi rwego murashaka kudoreza kanu gato nimbaraga freestyle kendirimo simila abantu je ndakine ko abantu bumva impano zihari hano buja bumva impano zihari mu mudiho wa gospel benshi akunda kuvuga ngo abarinzi ba gospel ngo nabanibye we oya sabanibye barakora habwo dukine ko mwumviriza icyo bafise mwumvirize message bagomba kubahereza ndatangura muri mwego tugire dushwazise umuratangu
katubaririmbire kuri chorus niyo fresh kofre
sasa
sasa n'umwami tubonye turi nimwe mu nkabimpemu kuko turi uko ari nikondi kuko turi ibyiwe nibyanje kuko turi yeah turi simila ego turi simila bra turi simila yeah ha turi simila
ariko bama sometimes ari genumba ngiye yo ndikumwe n'abarinzi barinzi ba gospel kuko n'abantu bafite ama idea menshi n'abantu bafite nivuga ko impano itangaje mbere mbega impano zanyu birabishika mu kazi sengera kugira ngo imana ishishikare kuzikuza uko bukiye uko bwije
ya ikintu ca mbere no vuga ko ikintu twamadutira ko attention ni nko kumva uwo kuyimvira gutanga message ku bantu kwishengero ku mahanga menshi nyene muga nawe itamanje kukunyura wewe ibintu cya mbere dukorera ko turafata umwanya wo gusengera ikintu tugomba dusohore kugira ngo ava yuko gifashe uwundi muntu kibanze gifashe twebwe nyene kitwuzure hama tubone kuvuga ati reka dupartage ku bandi bantu ya ivyo numva ni priorite nyene yacu kumva twosengera ibikorwa twosengera iyo turi ko tuja imbere hacu nyene tukahategura mu buryo bwa prayer ya
so ikibazo cyoroshye ikibazo navuga ko twa turarangiza nagomba kubaza mu mbega kamaze fesne mbega gospel iyo iba ifungurwa fesne abafungura iki
gospel iyo iba ifungurwa fesne abafungura iki okay first urumva ni ntunze gospel urumva ni ubutumwa bwiza kandi urumva ni jambo ry'Imana none umunsi urumva deja ni fungugwa muga umva y'umubiri y'impwemu urumva dusanze deja tuyifungura urumva n'umu ndayifungura deja
ishe neza cyane hari abantu benshi utumwe budget imbega wewe umuziki iyo biba ibi ubufasha iki akacya kubwira ikindi kintu kidahuye n'ikintu nyene cy'ubyuma so twa turangiza kino kiganiro abari ko baradukurikirana mubashe kudukurikirana afite ndako gakenyera kugira ngo uyabone kandi ibiganiro byacu bya Free TV ubashe kubironka umwanya ku mwanya so nagira mbaze ikibazo cya nyuma ni indirimbo iruka gusohoka indirimbo mu mwakoze ari featuring mbega Fesney hamwe na Kefa twitege iki mbega nta bitiramo mbega nta bindi bikorwa bitegurwa inyuma ya ino ndirimbo mbega bizoherekeza ino ndirimba muri no sama
ya ikintu cya mbere no vuga ni iki cya clip video turi ko dutegura giherekeje iyi ndirimbo hama ivyo twahoramo nyene twahoramo gikorane cy'ubuzima bw'ubwiza life of glory twarashoboye kuyiririmba nyine mwico gikorane abantu mutaje mwarahomvye cyane mugabo nibaza ko akajyo karacyahari ibikorwa biracyahari n'ahantu henshi tuzoshobora kuyiririmba ama event maracaba numva nyine abatarabona turi ko tuyiririmba kuri stage mwogenda kuri YouTube channel mugafyonda subscribe hama mukaza murabona ibintu bikurikira
turaryohewe cyane tongera tubashimira ku mpano zanyu mubashe gutera imbere mushishikare gukora ibikorwa byiza Imana ibaje imbere kandi mubashe kugira iyerekwa rigera kure cyane ku rundi rwego
Yeah, thank you so much. Na turashimiye TV nyene twakoranye. Mwumve nyene ko tubashimiye kuba twaje nyene wa blessed nyene muri mugisha ku bantu benshi. Umva dukoranye ikiganiro nyene n'ubuntu tugiriwe. Murakoze cyane.
Yes, murakoze cyane tubashimiye kandi mbwira n'abari ko baradukurikira numva ku fyonda kuri kajya kantu gatukura. Kaya gakengiri nako nyene bagafyonde kuri Flip GTV. Baze barakurikirana ibiganiro bya gospel nkuko mubibona doje kugira ndati ntimuzoba desi
ya so bakunza Flip GTV turabashimiye namwe bari ko baradukurikirana aba OG Flip aho muri hose abari hanze y'igihugu abari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabataha igitwongera tubifuriza amahoro y'Imana mubashe kudukurikirana muciye kuri Facebook Instagram Twitter YouTube hose turahari kugira ngo tubahereze ibikorwa byiza tutibagiye nabano batumire bacu ni Fesney and Kefa murashaka kubaraba kuri YouTube mukabaraba kuri Facebook kuri Twitter n'ahandi henshi turazi yuko bahari kandi bitugiye kubahereza ibikorwa byiza so mugire ibihe byiza Ciao, ciao.